twabonye abahinga batweretse uko two inyishu zoboneka tubonye neza rero yuko bakoranye n'igisagara cha Bujumbura ko boca bihuta kugira bahamagarira abantu bafite ibyo byuma kugira
amafaranga
babarujisire
urumva ko akeneye gukoresha wenyine ku ruhande rwiwe baheza bakayaga neza bagatunganya ibyo bizongera kuko umuntu ashobora kuvuga ati jewe ni mari ya makonyera nkeneye kuzana nyunga gakinga kugira ngo nshobore no kugira agasiporo ni wo cumubuza mu kubera ari abatakisi rero barenze amategeko afise agakinga kiwe n'uburenganzira bwe bwo
Nagakuru keza cane kubanyonga ivyuma vy'amapine abiri mu gisagara ca Bujumbura inyuma yaho tubabwiriye inkuru y'ivyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bamubaza ku kibazo kijanye no kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ingingo yafashwe n'umushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo umutekano Bunyoni akishura ko hazobaho ukumvikana kugira abafise ivyuma bakoresha mu kwiyunguruza badatwaye abandi bantu bashobora kwemererwa wazobaho ukumvikana gusa ivyo bigakogwa hari inkuru ziza rero hejeje gutangazwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati y'iterambere rusangi n'umutekano Gervais Sindira ko bucura bamwe batazirinda kugarika iyo nkuru nziza turaza kwibashikiriza mora no makuru tubabwire ivyatangajwe n'uyo mushikiranganje nyuma yaho afatiye ingingo yo kubuza amabajaji amatukutuku n'amakinga na za moto mu gisagara ca Bujumbura mbere yakanavuga ko iyo ngingo ari ntabanduka ibindi byose bizokogwa ariko iyo ngingo yashizwe mu ngiro ndetse bamwe bakavuga ko iyo ngingo ari ingingo ije kubangamira abanyagihugu yo bamukwiyunguruza ndetse n'abahora bakoresha ivyo vyuma kuko ngo imiryango yabo igiye kuja mu bukene hari n'abariko baravuga ko bahomvye cane kuko bari bashize imitahe mu kugura ivyo vyuma kugira ngo biyungunganye none iyo ngingo ikaba yarafashwe bakavuga ko ari ikintu cababaje cane kandi kije gutera ubukene abanyagihugu bakoresha ivyo vyuma munama rero mushikiranganje w'intwaro hagati y'iterambere rusangi n'umutekano Gervais Sindira ko bucagiranye na bamwe mu ndongozi turaza kugaruka ku vyo yatangaje ibigiye guhinduka ndetse n'ico atejeje gutangaza ku banyonga ivyo vyuma mu gisagara ca Bujumbura bamwe bati mushikiranganje wa mbere narahambaye cane kandi yubahwe yarakoze kugira ico avuze kuri iyo ngingo ivyo yavuze bigiye gushigwa mu ngiro turagenda tubigaruka ko vyose biriko biravugwa cane turabe ukuntu byifashe n'ivyatangajwe na Gervais Sindira ko buca Numwanya w'amakuru agezweho izo ntimfunyapfunyo zayo turibuze kugenda turabashikiriza ariko turafise nayandi twabateguriye. Cyonyene cyo tegerezwa gukora cyonyene no gufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere inkuru zacu tuba turiko turazitoherezwa n'umurwa w'amenyesha makuru bakoreye rya nino bakaziturungikira naje nkazitunganya nkaze gushikiriza mu buryo buramvuye. Ino nkuru ishimishije abantu cyane hagiye gutangura gukogwa rosansoma y'ivyuma vyabujijwe bimwe mu vyuma vyabujijwe gukorera mu gisagara ca Bujumbura vyemeregwe gusubira gukoreshwa ariko uko bizokogwa turaza kubimenya turabe ukuntu vyifashe nkuko vyatangajwe n'umushikiranganje Gervais Sindira ko buca umushikiranganje w'intwaro hagati y'iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu Ivyo bikaba vyatangajwe kuri uno munsi kwigenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022 aho nkuko vyatangajwe na Gervais Sindira ko buca ati amasanganya yo mwibarabara yaragabanutse mu gisagara ca Bujumbura kuvaho leta ifatiye ingingo yo kubuza amamoto amabajaji n'amakinga gushika mu bibanza bimwe bimwe Icegeranyo c'igisata co mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kijejwe umutekano wo mwibarabara cerekana ko kuva kuwa 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 gushika kuwa 20 z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka turimwo w'2022 amasanganya yavuye kuri ku 422 aja ku 298 abakomereka bavuye ku 126 baja kuri 59 abahitanwa nayo masanganya muri Ruhuhuma bari batanu, ariko kuvaho ingingo igiriye mu ngiro ubu ngo ni babiri gusa. Naho biruko munama yo kuruno wa 19 z'ukweze kwa kane mwaka w'2022 mushikiranganje mu byo wajejwe harimo umutekano yagiranye n'abajejwe intwaro mu gisagara cha Bujumbura akaba yababwiye ko bategerezwa gukurikiranira hafi abanyonga amamoto amabajaji n'amakinga mu duce bemerewe ngo kuko mu biharuro batanze berekanye ko nayo masanganya hanini ariko abera mu turere abanyonga ivyo vyuma bemerewe. None bavuga iki kukijanye no kwemerera bimwe mu vyuma mu gukorera mu gisagara ca Bujumbura? Zajeho kuki zemerewe gukorera mu gisagara ca Bujumbura? Abantu batunze amajeho kuki ni inkuru nziza kuri bo nkuko vyatangajwe n'umushikiraganje. Abantu batunze amajeho kuki n'amamoto gadaca amahera nk'ayamashirahamwe bakaba basabwa kuja kwiyandikisha muri meri kuva ejo aho bukera kugira ngo abahinga bazimenye maze barabe ko bashobora kubareka zigashika hagati mu gisagara cha Bujumbura. Bikaba bihejeje gufudikirwa mu nama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yagiranye n'abajejwe intwaro mu gisagara cha Bujumbura mu ntumbero yo kurabira hamwe aho ingingo yo kubuza amamoto amabajaji n'amakinga gushika mu bibanza bimwe bimwe mu gisagara cha Bujumbura igeze. Eka dukurikire umushikiranganje Jiravasi Ndirakobuca uko abitangaza.
Deje kugirisha inama abegwa n'ingingo yafashwe n'abahinga kugira ivyuma bimwe bimwe bigire aho bidashobora gukorera na cane cane mu gisagara hagati. Habajijwe ibibazo bijanye n'abagenza ivyo vyuma haba ivyo bita jeho kuki izo moto hamwe nabinonora imitsi bakoresheje amakinga yo kwinonora imitsi. Ibyo bibazo navyo nyene twabiciye hirya no hino twabonye abahinga batweretse uko inyishu zoboneka. Tubonye neza rero yuko bakoranye n'igisagara cha Bujumbura ko boca bihuta kugira bahamagarira abantu bafite ibyo vyuma kugira babarojistre nkuko ubwa mbere vyagenze iyo arojistre mani yahera kugira tumenye intonde zabo hanyuma tuzotegure ivyigwa nabo tuzobamenyeshe neza nimbe tubarekuriye ko bagendera kuri ivyo vyuma vyabo bamenye ikizira ejo niyo bakirenga ko bazomenye ko bakoze ikosa kandi natwe niyo iryo kosa barikora tuzorihane twisunze amategeko agenga kugendesha ibyo vyuma mu ibarabara.
Uyo n'umushikiranganje Jeravasi Ndirako Ubuca. Ivyo bibaye inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni abigarutse ko ku kibazo yarabajijwe n'umushingamateka yatowe Keti Kezimana amubwira ibirabana niyo ngingo ndetse akamubaza nico bavuga ku ngorane nico bakora ku ngorane ziriko ziribonekeza nyuma yaho kwivyo kwiyunguruza bibaye ikibazo gikomeye ibibazo vy'igitoro cabuze ndetse naho kibonetse kigazimba ariko n'uburyo bwo kwiyunguruza mu gisagara cha Bujumbura bukaba bagari bagara bayi ikibazo gikomeye cyane. Aho rero hakaba hajeje gutangazwa ko zajeho kuki zigiye gusubira kwemererwa gukorera mu gisagara cha Bujumbura. Umushikiranganje Ndirako Ubuca akaba yabimenyesheje kandi yuko izo pikipiki zitazoba zemerewe gutwara umuntu arenze umwe. Yongera ati enregistrement canke yandikwa muzoyikore mwisunze yuko ata moto ipikipiki ijako abantu babiri ikarata muzobaha izoba yanditse ko yuko ari umuntu umwe atawundi ajako. Ivyo bikaba vyavuzwe na Jeravasi Ndirako Ubuca umushikiranganji w'intwaro hagati iterambere rusangi no mutekano. Ino nkuru rero yahimbaye abantu cyane bati kwari tugowe ibibazo byo kwiyunguruza byari byabaye ikibazo gikomeye cyane, n'igitoro carazimvye caranabuze naho kibonetse mu kinywabi usanga kizimvye cyane. Abandi bati ibi bintu gose byari biteje ikibazo, barakoze kwisubira ko ku ngingo bafashe niborohereze abarundi bose. Uyu ndati none bari barindiriye iki ko batabikoze na mbere hose? Abandi bati hari hageze ko iyo ngingo ifatwa gose abantu bahura n'ingorane mu bibazo byo kwiyunguruza. Nibyo bamwe bagiye baravuga, ariko cyane bagashima bamwe bakavuga ko ari uko umushikiranganje wa mbere Bunyoni yabivuze ko none bikaba biciye bishigwa mu ngiro. Bamwe bati biraboneka ko koko abategetsi
ufise icyo gikoresho akaba atagikoresha guca amafaranga, ari icyo yumva ko akeneye gukoresha wenyine ku ruhande rwiwe, baheza bakayaga neza bagatunganya ibindi bintu bizongera. Kuko umuntu ashobora kuvuga ati jewe nigwari ya makonyera nkeneye kuzana nyunga gakinga kugira ngo nshobore no kugira agasiporo, niwo cumubuza ngo kubera ari abatatsi rero barenze amategeko afise agakinga kiwe n'uburenganzira bwe bwo kukagendesha.